Kala Bishop Kasana okusazibwamu kwe kujibwewo atuzibwe ngabwe yali ngabwe kyali badde.